neemo ma oyo adi ya kairi kwa de kwa odero mo oro selenga lo papanga buru gimi go leko
ari amu kwa odero 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 kwa odero
kwa odero kwa odero kwa odero kwa odero kwa
odero kwa odero kwa
odero kwa
Wajar.
Oke,
Chamdo chako chama chono romu kodi wanga yuko.
Yuse ngama ra. Yuse wuna nyamenwa nango.
Oringo.
Oringo kene ya nyane an misomba.
Toke misomba.
Dogi
misomba. Dogi
misomba.
Oringo, nyo tiyo project moro mar ketho mon gi chuo gi Oringo. To en osepogore mogo chonge ma Nyasaye oware. Oringo. Oringo. Oringo weyo. Kendo kunyo otimo ni oweyo. Oringo Ringo onyiso ni Joseph na moro bada ni mondo dhe winje wach ma winjo ni. Ome wadhi soma jo Galatia abich matinda par gochiko. Kikiti Oringo.
Kikiti na Nyasaye.
Timbe mazingi madano neno rela tiro jiki iti mwenye kakichuwa origo ginteru wok timao kle anjao oi lame niseche manono
makoro kiloka
niseche manono
ile manila kinye sayi manono sigu dao niego merima ichi
meto
niero pogro kekanyakla Iwi jo ringo.
Ya no poga nyaka
gi. Kamari na diye
mo late.
Nyasaye da kwa ni tele. Ko dia ni no ringo nyaka ka wono ni.
Ko ne ko mana ni mama mane.
E joga la tia beach. Matinda paru go chiko. Kendo nyasaye odike kama ler kabisa. Ni timbe mag ngima dano nen ratiro. Gin kaka teruo ko ngi oringo jo gi sekete teruo.
Ko bo jo ga ti tena mo mana ko so dia mo wange mana ko ni da so. Ko mage. Mo ko ga mage. Kamine.
Ko kaka orani romindo so bedo ko ti ti. Ni palo be we ti mu ti yo ne.
Aweyo. Nyasaye to nyako ko chonge kimbi sai. Nyasaye wene. Ko wene. Nyasaye ko ko
ri.
Ogo kama na chonge pinto nyasaye di ko. Ni kenya sai di re sai. Mo bole tim ma nyote entiere ni mo bed ngama le.
Mo ndi jo bed mo kwe ji te.
Ko chonge pinto.
Ngato di yo de ka di mo.
Koro ringo ma bach mo kero ni ka inya go chonge pinto ka mo dala ni nyasaye. Mo di bede kwe gi jo wete ni gi.
Hey.
Mo ndi bede gi kwe. Dada na.
O kitu kuke.
Yalo wat maber.
Ni dada na.
Anbende okatamora. kana ko mana chonga piny yin ni owacho niya yien ni ng'ato ulo gi dhoge gi Yesu ni Yesu Kristo en Ruoth Nyasaye nochiere wa kuom joma tho
kendo kaka muma to ng'eyo
tirese koro anta yie to jogi te wasetimo richo kilemna
nyaka jogi te
koro kata kiyalona orani maja miriambo orani ane manasero ne nyako mochiko mochika ni odhi nyiewo na piki piki orani gimomiyo naduga thuwe ke nyamenwa nomiya mana siling 50 ka ng'ato chuowa gi pala dhi osiptal karumo kode to pesa to golo ogolo dhuweni ne litna maneno ni okowinjoriotemang'owo wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe tundiko to wacho ni koro kik wachul kuro iwinja koro adwa wacho gima dieri mondo apuodhra kochuno ne nyaka wara to nyaka puodhra kodgi iwe namba wele koro ora gino ne rachna iwinja isieko na pikipiki mokinyiewo na ichaki wuonda mabiro dala unedhe ne a pickup nyaka kata kawuono mawuene nyakone ka nyosero ni owundo ni en gi geche abiriyo dako pok waneno kata nyathi ang'owa koro kiwuondo ng'ato imbe nyaka gik matini nade mawuondi weora apuodhora kodi koro kata ka wuondi ni achami achami kuom wuondo mani wuonda
ng'amachielo
iwinjo mano iwena
mano weni
aha wajo miriambo wate ise wuondo nyamenwa iwuondo nyaka nyakone machi ng'ato onge sama inyalo wuonda ni expect ni amba biro we moka wuondi nasero ni chi ng'ato na ema koro adonjo kuome in giromeo naseri ne oringo nikech ne wuoyi wadwani nikech ni yanya ni aonge dhako pacha tin wiya deny aluoko kenda ni yanya eliare ka ji winjo
koro ambe niserona nena baba
ni
monda chal kodi koso nikech ninano ni an kenda niyuda kenda
aa na anena chulo kuoro anena biro mar chulo
chulo kuoro nina
yanya ni yanya koro ambe nyaka natim ni monda chal koda ma churi churi an mana sero ne mamani embe nasero ne chuori mondo uchal kode iwinja nikech en owuon iwinja mano ok
biasaramano
ok biasaora ija miriambo
kaweaodragijomeaumachiek ogone nyaka nyamin gi sim kawinjo maler ni fund gige ni te aketo ni fea mondo ibi ariambo kosawachadieri
iriambo ora en odiochieng puodhruok nyaminwa naromogo mobiro mana kuoma mamiyo pesa gi lweta kama dong iwinjo ka ine wacho gik mikia nikech ja miriambo kaka ja
miriambojonge
mawachkoro nyakoni gi nyakoni iwinja chuori nasero ne jale nikech ne uyanya kode ayany machalre odiochieng achiel e sa achiel ogo uwito umbi go uwito pamomito nakalaka ne nyaka miye
manyiso ni inbe nimiye mana chuor ng'ato Euringo
ni ng'eyo ma wabo ne roho mar nyasaye ok ja miriambo kawane ok ja miganga sama sero ne chuor mane osiepne ong'e chuor osiepne in inyalo kia chuor osiepne ikia chuor osiepne ng'ama natimo kume marach nikech chuori noyanya in winjo in ema natimo kumi marach nikech chuori noyanya
timo mari
mari to dongo chuori noyanya
koro idhi tuwa gi chuori chak ibedo koda
natimo kamano nikech noyanya machaka miye nyakoni koro nyakoni ema natimone marach to un tiwarowa wara kawa te ok waa kaka ok warwa
oringo kanyo to netimo marach
onge
gimaaiuru nikech ute oringo oserwako u e richo to yesu nyasaye nogolo wuode ma midhero mondo tho nikech jo ang'owa joricho koro ute jomanika nyaku ng'ato ng'ato nyaka war mondo kowarichibeto ng'ama ler koro ichaki idok odi iwinjo wadwa tiwinjo ringo gi nyiminenagi idok odi tichako wuoth manyien mar jakuoth gi kristo ok ichak ibedo timni mane nitiere machoncha ka en mar terruok kata ma nikech oringo oserwako e tim mar terruok koro utewu joricho to yesu oseora ka Munda bibo na tim munda ken wach maber.
Mana die.
Koro ngato ngato gochonga piny.
Eh. Wala mbi. Ana iya gochonga piny.
Kichoma pokoma lakini bende na.
Yeso atuna jani.
Yeso atuna jani.
Yeso atuna jani. Yeso atuna jani. Yeso atuna jani. Yeso atuna jani.
Kendo pro gogo.
Yeso atuna jani. Nyatae nae kaka tuwo jorogi,